zambi lapo kufina zile zambi lilapo
kine
zakuona zakuona kanse enda kwana nawe enda kwana
young lewi on the beat boy
chapa twashana vakuchaume vakuchaume mampito
DJ fionse fionse on the
young lewi lewi kepa wa mapito
chakushana vapa joni
kuiko wakanya
chakushana vapa joni
Fiance.